the stirrings of life beneath water, to the great beasts of the Stone Age, to man taking his first upright steps, you have come far. Best.
Ko kupe pōkai moa nāu. Ā, kei te whakatata mai koe ki tō te Māori nohonga. Tēnā, ko ai koe.
Skill without imagination.
Ihtugu hana pe winya.
Thousands have lived without.
Ka pūkeitia e koe te para ki te whenua. Ka tuku ai ki te moana. Ka pirau ka raru te ao nei. No!
Come, let us build ourselves a city. The Lord made us all. Several closely situated granite peaks resembling. History is the.
我认为，听。
The purpose of education is to...